barifarhele vana va mukala wu ponyoka nge yo muyani
mathata
a midzinginyo vana va mukala wa va na midzinginyo ni ta ri ya ndaa ni xikhadi ni vutsa ri abe rari ku ri mini n'wana mukala
ku na ku talutshedza nga ipfi tithihi ni ku amba uri mbekanyamushumo inoni ndi bomo uri vhathu vha dibadekanya na yoyi vha nga ya kule vukupa
a na zwin'weni
zwino vhathetshelesi ri khou humbela pfarelo mani ri khou humbela pfarelo ro vha na mudzinginyo zwavo ita uri hafha nduni ya khasho hu si tsha tou vha havhuḓi zwithu zwavho sokotowa tshiṅwe na tshiṅwe tshawa zwinoi ro vhuya zwino hafhu muyani zwa zwino zwi tonga ri na mukala ri nga si tsha dovha ra vha navho ni zwi humbule zwa uri mbekanyamushumo heinoni ndi 1 hour fhedzi ende awarai ro no ḓiifhedza kale awara ro no ḓiifhedza kale zwi tshi amba zwori ri ḓo baleliwa uri ṋamusi mukala ri kone u vha navho zwinoi nda tshi ḓo humbela hafhanoni kha vhosirwali vhone ndi vhone phangami hafha kha muṱavha wa lwanje navho tshimange FM kha musi ndi nga vhudzisa uri ndifhio thikhedzo kana sapoto ine vha khou i ṱoḓa kha vhatevheleli vhavho na vhathetshelesi vhavho
mpho tshiṅwe tshifhinga vhathu vha ri vha tshi sedza zwithu vha soko vhona ungari havha vha khou tamba arali ri nga wana sapoto yori vhathu vhane vha vha na vha tshi khou ri ṱalela ḓuvha na ḓuvha vha ri dzhie serious vha dovhe vha pfhesese uri zwine zwa khou itiwa si u tamba zwine ra khou ita ndi u ṱoḓa uri ri takule muṅwe muthu arali ini ni si na mushumo na hezwo zwithu ni ye ni vhudze muṅwe muthu ane na soko pfhesese uri u khou ṱoḓa thuso ya talent ngori rine ro rali a ri ḓivhi vhathu vha re na talent mara vhathu vhane vha vha khou ri tevhelela ḓuvha na ḓuvha ndi vhone vhane vha nga kona u topola dzi talent nnḓa so sapoto ine ra khou i ṱoḓa ndi uri kunganani mashaka na dzikhonani ni vhuthane ni vhuya hanefha kha ene mbekanyamushumo ya muṱavha wa lwanje navho tshimange FM uri vhanzhi vha kone u guda vhutsila vhu si kone u fhelela muya
zwino kha musi ni tshirwa noma ni tshi khou tama u ḓi vhona ni ngafhi kha ri sokoto uri murahu wa miṅwaha lini nga December na ni khou tama u ḓi vhona ni ngafhi nga December
tshine nda khou tou tshi tama ndi tsha uri i tshi sala tshi ita December arali zwi tshi konadzea a ndi vhe ndi khou tou owner yanga nṋe muṋe online radio station ine i vha i na dzi equipment dzoṱhe ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ndi khou tama uri i sathu ita December nga tshilidzi tsha musiki ndi soko pfhesa uri ri ḓo vha ri no swikelela i sathu swika December ri ḓo vha ro no vha na dzi equipment dzoṱhe i no vha online radio station ine ri nga vha ri khou kona u swikelela muthu muṅwe na muṅwe
hai zwi khou pfala vhukuma zwi khou pfala vhukuma kha musi ni vhaswa ngeini nnḓa vho sirwali vha khou nyaga u ḓivha kana vha khou nyaga u dzhenelelavho kha iḽi gondo kana u kanda vho sirwali vha kanda hone vha nga vha kwama ngafhi kana vha nga vha kwama hani
nṋe muthu anga nkwama nga nomboro ya luṱingo 072-520-6623 kana kha WhatsApp une vha nga ngwana kha 074-2767-000 072-520-6623 vha nga nkwama hanefho vha dovha hafhu vha ngwana kha WhatsApp ine ya vha 074-2767-000 kha WhatsApp vha nga ngwana sa muṱavha wa lwanje ne tsianda sirwali ne tsianda muṱavha wa lwanje sirwali vha ngwana hanefho kha WhatsApp arali vha khou ṱoḓa nkwama nga email vha nga ya kha netsianda23@gmail.com dzi video dzoṱhe ri tshi kha ḓi dovha hafhu ra ni vhudza dzone uri arali no misa zwiṅwe zwa mafhungo ane ri nga vha ro no vha na nyambedzana nao tshimbilani ni ye kha YouTube ni ṱoḓane na muṱavha wa lwanje ndi hone fhune na ḓo wana dzi vidio dza vhayeni vhanga vhoṱhe vhane ro no vhuya ra vha navho ndi hafho fhethu hune na nga nkwama wane vha na mukala nomboro ndi ḓoolola 072-520-6623 ya WhatsApp yone tshiri 074-2767-000 email address netsianda23@gmail.com kha Facebook ni ngwana sa mutavha wa lwanje ne tsianda sirwari kana ni ri ṅwalele hanefha kha enei page ya mutavha wa lwanje na vho Tshimange FM. Ni ya kha message na sia mulaedza une na nga ni khou ṱoḓa u amba wone, then nṋe ri ḓo ni kwama murahu.
Ri khou livhuwa zwinzhi vhana vha mukana, nda tshi ḓo humbela dzimbudziso nyana arali dzi hone ni ngeo nnḓa kha vheiwe ri sa ṱuwa. Ra ndi ni tambele vho Snart vha vha ḓivha thiri
vha Baji.
Eh,
eh. I wonder vha khou ḓa vha tshi ri mini.
A vha ri kazwo.
Ndi vhafhio avha vha Snart?
Vho Mulaudzi. Ah, ni rimba dai.
A Baji. Uri humbira dzi patutshedza.
Kha zwo vhana vha mukana, tena no ḓi zwipfa vho ḓisa nomboro dzavho vho sirwali vhari vhathu ni nga vha kwama khadzo. Ri khou lingedza uri ri kwamane na vho Tshimange, ri vha lingedza u vha kwama thiri.
Ri khou tea uri vha wane.
Irani ri tambele Zera a tshi ri ahuna mukala a sina tsha wana tshela, ri ḓo vha ri khou tevhela mukala zwino hanefha.
Siyanedzana na mabithi vana mukala ndi inwe dzi tracke dzo bikiwa dza vhibva vana mukala
sa maduva awe le khana no langa uta urana na ndira swilu dzi zwawane tshi langa la kugu one matupo ndi asina mupimo na tshaaro yo ta sao pra zwa mudina zwibuya. Michino zwivhe a tshikaruna na u zwi sigati zwivhuya zwa lemela katanuna ka minuti na matuku manji ayo a sina una mbala madugunutsini na matakani vo kuja nosera una omenu ukati ya phanga u mosina u tshivuredzela
ahuna mukara asina chowane chera vatulu vawe.
Ri kwa zwone ro ṋewa mutsila ri roṱhe
tshawe itsho matoni ya vhathu ndi vha na tshau ḓo kona u vhona uri mashakau ndi manzhi amaro ai vhana vha mukala ro vha ri tshi khou ri lingedze uri ri tevhelele mukala. Hai zwi khou konḓa tshoṱhe, zwi khou konḓa tshoṱhe, zwi khou konḓa tshoṱhe vhana vha mukala, na tshifhinga hetshiḽa tshi khou dadamala sa ḓivha zwori ndi tshifhinga tshone tsho na
i tovha miniti ya ṱahe ndi u bva kha awara ya vhuvhili. Ni a zwi ḓivha mbekanyamushumo ya vhoriṋe i gidima awara nthihi ine ro no ḓi i gidimisa ra dovha ra i fhufha futhi nga miniti ya ṱahe. Ndi tshi khou tenda uri vhanna vhashu kha zwa ṋamusi hu na zwo na guda. Ro vha naye muini wa vhoriṋe ane a vha vho
Boma Sikwa Ulisani.
Indeed, ndi Boma Sikwa Ulisani.
Wale baba producer, batu baba mwimbi wa nyimbo Quran.
Adoba wapua wana mwiyeni, yani ya vane, wenda ndiko ni visara kagalori. Ziko yapi, zichi baba, ziyanga yapi. Ndichi tesori, zinji bana wa mkara roguda. Arali una momo utu, eneni soko pesori ngototo buda zinji kaye. Rimwaririni, rine riite mafungo riri mtode, riambe naye, ngori chandeme, nguribe unge yondani gude.
And please, kazirifunge zikolo, rikoto umbera. Rikoto umbera, yani wa, kana ribuzeni, wanina kunya garichiba temerera. Ribuzeni, wanina kunya garichiba temerera. Nuri kana na veini wande arari. Nichukonya gori rin dise apa nili kugula ziwangi rinda rikwameni rikoto umbera rikwameni nomboro zoda 0725206623 0725206623 rikwameni ni depa nondoni za kasho ridzule na veini anepa rini andaze ange ninda
Richard Delivo wa Buchiro Masega tiko zeya nuruko yebona duwa na duwa mwana wa mkara zviamba zvinjezo uri chipinga chote vana mukara riveri naviwe rikorivwa zvinji man ndichitendo riyo pambekanya mushumo yokunao dzulani hapo no komorero ri madhuvani ane akuda ri dova ri nanyi ngori dziva na dziva ri kototo ri huve huna vano guda ne dzire no guda every day so dzulani no gluwana na rine rini todela avo vene nanga vani kotota richiamba navo dziva na dziva Rikorivwa zvone aru vafuwi ri do shuma mwana mukala irine ri shuma nga tikedzo yaveiwe rikozviita rikoshuma mwana mukala rikorivwa tikedzo dzaveiwe chimbirani vavudza nge ndauri ara nechikototo guda nga kiri nechikototo diva zvinji nga music nechikototo diva zvinji nga acting chimbirani ni di badekanya na mbekanyamushumo ya Rodigeda ine irani wanga mutaba wa rwanje na vachimange zvito dava apura disapfarira nchizviva zvori every day ndichipedza ndi avana vachimange muyani rune namusi ndoba fonera ndolingedza bafonera ruvili basi fare fono zvino zvakasumbedzera kana voya kerekene we kana vonwa mabhundu aleva ambori vavo anomba murova na tabelo rune vana mukala irani apuri dava rine revu rechikoni onesa nga luimbo rwazera Abraham achikota kavewa chiri funa muvumbi kana diva muvumbi
ehe mara luimbo ndi funa wa hau vonga muno chidifuna ni zungule zwari una fungo vana va mukala line vathu vha dzulo li amba la uri funa wa hau vonga muno chidifuna mara zwino ri pfe uri zera ene li fungo achili interpreter uri mini ngori pfa vhanwe vhachiri ya ufuna muthu makhelani wau fanela u mufha na iwe zwiliwa ko uda
ende zwiliwa zwi kho ḓura
Rikoro na vhathu vhane vha kopiwa zwiḽiwa nga muvhuso mahala vha khou balelwa u rendetshela mara havho vhathu vha tshi yanga ini nnḓa vha dovha vha amba uri vhone vha na lufuno kha vha havho vhavho mazandi vha fhio okay ari pfeya zera uri mini
Vomradova, DJ wavo rine wako toda nyi. Wako toda nyi DJ wavo rine. Awato mburanga zina rdomutevelela. Mwana mwene wa muamba rdomutevelela. Wana wa rubuzuri DJ wavo rine. Wako amba nyi makazi. Wako tupatua wako amba makazi mwani.
Oh makazi DJ makazi.
Mrodo wane kwa amba nyini. DJ wavo staffa. Hini ni kwa amba Steve wavo. Rdomutevelela Steve wavo. Staff, Steven Mavunga, the Dom Traveler. Did you ever name the Dom Traveler and so we read?
Ushidifuna, Rorni Pazera, Nifunzea, Nastuku, Nautora, Nifunzera, Ukurachin Funzarmini. Ugo the Ambalet of Ugo Funa, Ugo Mushidifun. Marazopa Managai.
Aruani,
Aruani,
Zari Zinjini, those one up. Unani Bonjizin never saw to the fang in the Marapan in the Zipavan of Para
Arife Urifunawa, how we noni, Yorivanga Bina Urifunawa, how are you, Minizer?
Ahoy, Jam, Mustafa, yes, man, yay.
Okay. The yellow bone, the guy.
Then the yellow bone, the dead people in Boaz.
Oh, that's the bear, Makua told.
I bet on the guy for 5 hours in the game machine.
Ufunga zileni kasi shume na shaka ngore ridobura ya Zibe gae zini zabu dibadi Nikusure ni mchinyaro
Iba
Nibu shai
Eh, uko shai u
Sote zine wabazone ngatsiko Hiro niruna kohoro
Diveni rushaka rune na divenga badi vhathu vharema Diveni rushaka rune na divona no vipa kha chaka dzothe Zino khoyu zera u bongorela Hey Rimbo ndi vakarenga manda vhana vha mukara murau ni yana ninge vho 2016 u ḓitovori kha dzimwe dza dzikhasho a ruho kana ruko lidziwa mara ni rimbo ra kare mukuru
Vhana vha mukara zwino irindi ni vhudze mawo mafhungo Ama pungo de kwamba mpo asangwara velera. Ara no pfa holo luimbo lwa zera. Funa muvumbi kana funa wawo. Muimbi walo. Ndi zera. Ndi zera, ndi rindiene zera, hoyo ndiene muimbi wa hit rekene ni ko pfande ko ilidza nepa. Una vhukoni yo munna, u ḓo vha muyeni wanga ḽiṅwe ḓuvha. Tina nene na musi nda tshi tovha muyeni khaye. So na nṋe ḽiṅwe ḓuvha ndi ḓo mu vhidza a vha muyeni wanga, a ri vhudza mani. Zwavhuḓi vhuḓi zera ndo no ḓivha naye muyani, nda amba naye no mupfa uri u na zwifhio na zwifhio. Hu ḓi tovha vho ṱhaṅwe na ni sathu vha glue naye mbekanyamushumo mara. Arali ri tshi khou amba nga etereke na vha ni khou ipfa i khou lila ngafho nga murahu. Ende tshine tsha vhone ndi tshi uri musi ndi tshi ṱuwa na musi ndi ḓo dovha nda ni onesa ngayo etereke ya. Funa wawo ngori zwine ra khou ṱoḓa imbesa zwone ndi uri vhanna vhashu a ri funane mavhana. A ri funane, vho Emmanuel Zirwali vha ri funa wawo challenge accepted. Ndi khou ri I accept iweyo challenge lune. A ri funane vhanna vhashu lune. Zera, ri khou livhuwa.
Zera, u khou dzumbulula fhungo ḽa uri uri kone u funa muṅwe muthu. U tea u vha iwe muṋe wa thoma, ndi u tea u thoma wa ḓi funa. Ndi uri lufuno lu thoma lwa ḓala kha iwe. And then lu ḓo overflow nga tshikhuwa.
Zwine na khou ṱoḓa amba zwone ndi zwori musi u sathu funa muṅwe muthu u tea u ḓi funa iwe muṋe.
Ranga u ḓi funa, yes.
Uri u pfesese lufuno une wa khou luisa kha muṅwe muthu.
Ndi zwone.
Zera na ṱalifa.
U nga si kone u fha muthu tshine wa u natsho.
Zera na ṱalifa.
Okay, mara ripfe.
Koro futi. Riko ni onesa nga ro vhana vha mukala. Zera are funa wa.
Riko tuwa zwi.
Vhana vha ri vhana ri ri ri. Riko pachisa. Pachi. Pachi. Mara aringai khatsi ni samba paru imborote ro funa wa hawo. Shera zera.
Rituwe.
Ritu.
Rituwe.
Nika dirta daga na rituwe. Rituwe. Arifu kabe uwe ba nava.
Rituwe.
Nena zera rituwe.
Rituwe.
Diri rituwe nena zera na. Ributuwa ba nava.
Ritsamae.
Challenge my janty bag. And the valley went if another of his own car and it over now. What on the studio?
Joba
G, I'm gonna Ridavavi, Zarda than a woman car, which mangy, I
never
Ridavawara Zakan. I feel him. Aru, Nkwameni. Irandi ndo nikuzango ralo. Chisutupele Nkwameni. Nkwameni chisikawe. Rudoda. Notaba nyamavana. Aido, zula nyama. Ah. Yes, uchilo. Aningoto renga voto rejoina vona vana vana. Aningoto renga. Ndiko zuipa zuri. Uko dipa mrawama iku. Uko dipa vana mrawama.
Mrawama kuzaipi. Vale wakara. Otanganana. Otanganana.
Rikotei nduri. Irihone mara. Vou dar uma de orelha para todos os dias que eu te digo. Ora, na machado, nem vou ir. Ok. Evana, nessa tutua, Mavana. Como eu não estou a ver o meu limbo, Chris Bang. Armaduva, oro ndiko niyo nesangaro, ndiko tendo riba nabashiru kotaba nyeze sotu wa mara. Irindi niyo nesangaro imborwa Chris Bang, Armaduva, na loli ya kwa shama wa nabashiru. Nife.
Babe boy. Babe boy.
Nara zavatu,
Mi arricirera.
Niarchirera weiwe, niarchirera.
Armine, armine, armine. Namusiko wona wukoni, ndasa. Eh? Ormine wuchiro. Namusiko wona wukoni. Ndasa umboru uri Chris angaimba. Ah, batubanga. Music wayan, wanamkara. Wanamkara irinirini oneseriri. Peace. Binifuna zwinji. Kubanga nani machero, rudewe apuritangane. Dinne na bewe na mkara wo chumange. Na msinda ndina muyenu wangakana owa unne muyeni. Kambe kanyamushumo ya mutawaranje na wo chumange. Yofari wangampo zera mabungu. Ndechika diri next time. Ndayanduna.
Muyeni ndiene oroyo.
Dinne muyeni.
Matechele sivanga. Doba nina weni na musi. Doba nina ene sirwari. Anea wa Christopher Mesianda. Na doba mfuzinda bandina masikwa. Hurisani, a reproducer Dobaba Mimbi, Hoyu, Muyenuangani aba Christopher, Diani aba Mwaruwa Matambia, Muekti Mutambiwa Matambia, Mwaruwa Zibugu, Mwaruwa Zirendo, Mwimbi, 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 Adoba wa Mutusi wa Chichaba, na Ushaka Kondoraro. Rekodi kuwesa zwinji, ni Arichirera Biwe.